ndabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'amasaha mukurikiraniye ko kino kiganiro tugomba tubashikirize ngaha. Tukaba turi muri zone Gatumba, umutumba wa Gaharawe. Aha imbere yacu mubona turi kumwe n'usanzwe arongoye kano gace turimwo, ngira ngo ahava akatubwira mu kanya. Reka tumuhe ikaze mu kiganiro, hama atwibwire, hama tubwire n'icyo asanzwe ajejwe muri kano gace duherereyemo. Turabaha ikaze muto.
Ego murakoze. Nitwa Karikurubu Elia batazira kajeba. Aha duhagaze ni muri zone Gatumba, ku mutumba wa Gaharawe. Ahantu ku kiziba aho bita ni muri parke. Tusanzwe dukorera mu gace ka veterineri.
Twabonye abantu benshi ngaha, aye tubona amato menshi, abandi baguma babaza. Musanzwe muhakorera ibikorwa by'uburobyi?
Ego imirimo yacu ya misi yose ni iy'uburobyi.
Dusubiye inyuma gatoyi, iyi mirimo y'uburobyi yo ngaha aye yatanguye ryari?
Iyi mirimo yo ngaha igihe yatanguriye, yatanguye kuva muri za 81, noneho je nakuze nsanga uburobyi buhakoregwa.
Kuva iyo myaka yose amazi ataratera imyuzurire ngo itere, hama ngo amazi ashobore kuduga, mbega hajya tubona agera niho yari asanzwe agera?
Icyo hajya mubona agera, amazi yararenze urugero. Aho ndakubwira bagiye aho muri za mirongo, kuva muri za 81 bagiye kuhita muri parke yari ishamba cimeza, hari ha amazi make abarubye baroberamwo. Amazi kuva muri nsubiye inyuma kuva muri za 61 niho amazi hatanguye kuba amazi yatanguye gutera ngaha. Arahaba abarobyi baraharubera ari ishamba cimeza.
Barobera mu ishamba kandi hasanzwe hari amazi,
yabaye ishamba. Iryo shamba cimeza hace haba icyo bita umubere mugabo, mu congera ngo ukumva bise urufunzo.
Urufunzo
ariko haba hari hafise ahantu bagenda barobyi bararobera.
Iyo myaka nyene turi muri iyo myaka nyene abarobyi bariko baraharobera baraharangurira iyo migambi yabo yo kuroba, hari ico vyungura aba banyagihugu baba kuri iyi nkengera?
Cari gifise ico bararonka inyungu kubera amafaranga bakuraho bariyunganya bakatunga imiryango bakabesha imiryango bagakora n'ibindi.
Turabona hariyo amazu yatewe harya inyuma, mbega bobo uruhombo bagize n'uruhe? Hama kuba baratewe ntivyatumye ubwo burovyi buhungabana?
Uburovyi ntibwahungabanye cyane kubera uburovyi ntiburobegwa ku rusi, burobegwa mu mazi. Abarovyi bo ngira ngo bararonse umwimbu gatoya, mugabo benegihugu nibo bahahombeye.
None aba benegihugu bahahombeye, ubuzima bwabo bwifashe gute muri ino minsi? Mbega bagiye he, canke ayo mazi bayabamwo gutyo nyene bimeze gute?
Ayo mazi boba barahombeye kumvo z'imitahe bahashize. Kandi urazi iyo umuntu yicikiza giteye ikiza s'amazi gusa, n'intambara y'intambara iteye abanyagihugu barahunga.
Noye muri ko muraraba hari icyizere cy'uko bazohava bahagaruka, kandi cyo bagihari canke cy'uko amazi azohava asubira inyuma?
Hamwe no kubwira icizere ko bogaruka cyangwa amazi yohava asubira inyuma, aho nobangira mbeshe kuki Jesse ndi Imana.
Oya mu byo mubonesha amaso.
Oya amaso nta amaso arabona ikiri imbere yawe,
ego
ikiri hafi ntabona ikiri kure.
Reka tubashimire rero, hama duhave turondera abasanzwe bakora imirimo yo kuroba tubabaze nabo ubuzima bwabo ivyo babayemwe utwo barimo
mu burovyi ndimwo
urimwe mu burovyi
naho ntabibwiye nabibwiye mu burovyi ndimwe nta nacunyobewe kuki sino twara abarovyi ntazi ico burovyi uburovyi ico bimara
ego reka reka ntere ngira ko ndakubaza kubijanye n'uburovyi mu bijanye n'uburovyi musanzwe murobera ngaha nyene mbega ama imboga tukunda kuzita imboga
na mafi
ya mafi ariyo mafi musanzwe muro mufise isoko ikwiye yo kuzishoramo
isoko ikwiye turayifise kuki izo turoba ntizirigera zononekara ngo tubone ko zononekaye ego barazifungura abarovyi bararoba aba za kuzirangura bakazirangura bakaja kuzidandaza hanyuma ibintu nkivyo
okay ngiriye ko ndaturakunze kubona ifi canke indagara kuzimba kwazo mbega mwebwe nk'abarovyi ico kibazo ndagifite kuva kera ubwo buzimbe bwazo buva kuki kandi mu gihe dufite ikiyaga Tanganyika
ubwo buzimbe bw'amafi ubuzimbe bw'amafi bivana n'umwimbo wabonetse iyo mwimbo wabonetse ari mwinshi urazimbuka wabonetse ari muke ukazimba
hama uwo mwimbo kugira ngo uboneke ivyo babiva kuki ni bihe bintu bituma umwimbo uboneka ni bihe bintu bituma umwimbo ugabanuka kuko nibaza ko si bintu dutera n'amaboko ngo bizo tuzokwimbura umwimbo uva kuki ubundi
umwimbo uragera igihe ugwira
ego
bivanye nibihe uratse ibi bihe by'umwuzure aha twe turoba sindagara turoba izo bita amatarapia naho ziba zikiri intonto zitarakura cyane izo bita ingege ibijori amakambari injombo bikwanyumva hari gihe rero uyo mwimbo kuri twebwe turobera ngaha ugwira n'igihugabanuka ego bivanye nibihe
ibihe ni kuvuga dufate nk'ubu turi mu bihe byici
bon nk'ubu turi mu bihe byici nk'ubu umwimbo urashobora kugwira hajya nko mu kwa 12 mu kwa 12 mu kwa mbere mu kwa kabiri umwimbo ukagabanuka
okay bivana nibihe birumvikana ariko ku bindi bituro by'abarovyi twagendeye batubwiye ko bahahora hagera ibihe bakugara kugira ngo uwo mwimbo banze uyegeranye ngira ngo niko novuga ariko aho duheruka batubwiye ati ntibacugara barabareka bakaroba umwanya wose mbega ndunga niko bimeze
bon abo bugara ego barugara hari gihe bugara uyo mwimbo uri kuraboneka bakugurura umwimbo wabuze kujya kugara ntibisigura ngo umwimbo hava uzokwiyongera oya twebwe rero ngaha siko bimeze igo ntitwugara ariko hari gihe uboneka niyopunguka
tugiye mu by'ubutunzi turabona aha hantu hanyu hegereye aho hakujya mu gihugu kibanyu cya Kongo mbega ntabo hakujya bahora baza gushorera gafiko ngaha bavuga ati ako ngaha niko karyoshye cyane gusumba kahari
bo ico ababanyi ba Kongo baraza kuki bivana n'abafise uburenganzira bumurenganya kurubibe ari inza arengana kurubibe aha ntiyoreka kutaza kuhasumira atabufise ntazi urumva ko yoba ari inyuma y'amategeko
mu gihe baje mbega inyungu kuri mwebwe niyi
iyihe baje
abo babanyi bacu mu gihe baje gusumira ngaha hari inyungu mubona canke byose biguma kwa kundi nyene
bo baje ari nk'ababiri batatu inyungu turayironka niyo bataje byose turayironka
hama mbega bihora bishika ko tuzi ko ubwato baruba mu nani zibiri hariho ubukoresha moteri n'ubundi basozesha mbega mwibwe muri ubwo bwato mukoresha ubwo gusoza canke mukoresha bw'imoteri
twebwe ngaha muri iki kiyaga gitoya gihanamiye Tanganyika twe dukoresha butoya ntidukoresha bunini nta matara dukoresha oya
bega mukuru bamuca mukoresha zijya nsenga canke mukoresha ibindi bintu
ntabwo ntahuwica ushatse kuvuga ibyo bindi bintu twakoresha ibyo ari byo
kuvuga hari ibyo bitwa imiganogano ibintu bashobora bategesha
igera
igera
hariho uburovyi butandukanye hariho insenga hariyo amafi mato mato twe turoba atigera kura ayo bita ibijori hari n'abarubesha amagera hari n'abarubesha imigono ngira ngo niwe washatse kuvuga nuko ni
hama twabonye muri kino kibanza nyine harano twasanze basubiye kwanikira izo mboga nyine no hajya aba bagombye gushika kuki
bo ni ca kindi yambarije ati mu gihugu kibanye bo shika bakaza kuzirangura nivyo baraza ariko kenshi twebwe zija mu ntara za cibitoke za gihanga no bakunda kuja kuza kuziturangura nibo baza kuzitugurira
mutareka tubashimira sinzi ko hari kandi mwoba mufise mwifuza kongera ko imbere yo guhera heza
nuko twabashimira ko mwatugende nta kindi
mwakoze kutwakira
yego murakoze namwe